Kubani le ndawo ethathwa ngu-3 apha kweli nani u-654,213? Masikhe siyicinge le nto. Ukuze uyibone le nto kuzawufuneka ndiqale eli nani ndilibhale futhi. Sino-654, nanko u-4 yakho, comma, ungayilibali ikoma yakho, ube ngu-2, no-1, no-3. Uyabona ke ngoku, nali ke ngoku eli nani sendilibhalile. Ngoku ndizawufuna sicinge uba onke la manani inani elingalinye lithetha ukuthini apha kweli nani lonke. U-6 lo uthetha ii-hundreds okanye u-10 xa umphindaphinde kabini. Kuye ke lo u-6 uthetha ii-hundreds, ithi ndizayibhala apha ngezantsi enzela uba uzayibona. Uthetha ii-hundreds okanye u-10 xa umphindaphinde kabini. U-5 uthetha ii-tens okanye u-10 umphindaphinde kanye. U-4 uthetha ii-ones okanye ngu-10 umphindaphinde kayi-0. Siyayibona ke ngoku une-decimal. U-2 ke ngoku lo ozemva kwe-decimal uthetha ii-tenths. Ii-tenths okanye ungathi ngu-1/10. Uba ujonga u-1 lo ozemva ko-2 uzii-hundreds okanye uthi ngu-1/100. U-3 lo ungu-1/1,000 okanye zii-thousands. Uyabona ke ngoku eli nani lethu sesilentuzile wonke amanani, uyawazi uba ame ndawoni, ithetha ukuthini indawo akuyo. Umbuzo lo ubesimbuzwa kuba u-3 yena le ndawo ayithathayo apha kweli nani yeyiphi. Siyayibona uba upha kwii-thousands u-3 wethu. Ndifuna uze uyibone le nto uba yenziwa njani, uyibonisise. Ndithi ndizawuphinde ndilibhale eli nani, lizawuba ngu-600 xa umdibanisa no-50, uphinde umdibanise no-4, sibe senzela u-654. Uyabona ngu-654 lo, kodwa wayengeufune singawalibali la manani aza emva kwe-decimal. La manani aza emva kwe-decimal nawo kuzawufuneka siwadibanise ukuze senze eli nani liphezulu. Sizawuphinde sidibanise no-2/10, siphinde sidibanise naye u-1/100, siphinde ke ngoku ekugqibeleni sizawudibanisa no-3/1,000. Olu hlobo endilibhale ngalo apha eli nani luyafana nala 654,213. Andilitshintshanga qha ndilibhale ngoku ndalahlukanisa. Ungaphinda ulibhale nakanje, ngu-6 times u-100 umdibanise no-5 umphindaphinde ngo-10, uphinde udibanise no-4 umphindaphinde kayi-1. Ithi ndisuse ndizawubhala ngenani elifanayo neli lilapha phezulu. Ndizawudibanisa no-4 umphindaphinde kayi-1, ndidibanise no-2 umphindaphinde kayi-1/10, ndiphinde ndidibanise no-1 umphindaphinde kayi-1/100. Ndiphinde ke ngoku ekugqibeleni sendizawudibanisa no-3 endizamphindaphinda kayi-1/1,000. Ke ngoku ndiyathemba uba ngolu hlobo endiyibhale ngalo uyayibona uba ithetha ukuthini lamanani. Xa ubuza uba lithathe eyiphi indawo inani kweli nani elikhulu, ungayicinga ngolu hlobo. U-6 wethu siyambona uthetha ii-hundreds u-5 uthetha i-tens, u-4 uzi-ones. Uyabona ke ngoku u-3 wethu lo besibuzwe ngayo upha kulandawo ye-thousands. Siyambona uba wenziwe njani.